nibyo no munsi turamuse twibuka imyaka 53 umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe muti rero murabona ko iragigiwe no munsi rikurikizwa ubwa mbere hoho kuva akivuga rijya jambo twumvise no munsi twovuga yuko harakaciyemwo murazi ko abarundi twasubiranyemwo ibihe bitandukanye mugabo mu nyuma turivyukiranya na cane cane dufatiye ku masezerano y'Arusha turavuga rero yuko aho amasezerano y'Arusha bereye twavuga yuko twigira inama yo kugira ngo tubane mu mahoro n'umutekano akaba ari byo n'ubu turimo harabaye agacamwo ariko rijya jambo nkuko tujyumvise riguma rifite akanovera kandi ritwibutsa ko dukwiye kubana nk'abavukanye na cane cane mu bihe bya demokarasi ahavuga ati iyo habaye abahiganwa haba utsinda n'ubutsindwa ati kandi utsinze agaheza agatwarira bose kuko bose baba barabarundi iryo ni jambo rihambaye nibaza ko twese two kwamiza kumuzirikanya nibyo hama hariho ibyo gukosora na ntaryo nico gituma abantu bariho nico gituma abantu baje inama n'ingingo igihe cyose habaye ibitameze neza abantu baricara hamwe bakavugana nibaza rero yuko igihambaye suko haba ingorane igihambaye nuko iyi ingorane zishitse abantu baje hamwe bakajinama maze bakazitorera umuti